Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira I Londres kuri metro 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interneti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva.
Wewe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho rehose ku isi, ikaze kuri BBC Gahuza akadomo.com, kuri radio, ku mirongo migufi ya shortwave, ndetse no kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Dore ingingo zigenza amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu. Ibikorwa byo kugerageza gukura abasivili bagotewe mu bishe byashegejwe cyane n'imirwano muri Ukraine byahagaze. Minisiteri yugirije y'ingabo ikavuga ko minisitiri w'intebe wungirije akavuga ko inzira z'ibikorwa by'ubutabazi zafunzwe uyu munsi. Abaturage babarirwa mu bihumbi mu mirenge ya Chanzu ndetse na Rumonyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri bahungiye muri Uganda nyuma y'ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za M23. Abahunze se bahagaze gute?
Bameze nabi ku ntambashe nyine imwe yari yabageraho na none kuko inayi iwacu ubu ngubu imvura ni nyinshi cyane. Abantu turi kubura niba bararara hehe kubera imvura kunimeze. Bahunze nta kintu bafite, nda biryo, nda ntamazi.
Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko umukinnyi w'amafilime Jean Bosco Uwihoreye wamenyekanye cyane nka Ndimbati afungirwa muri gereza mu gihe akomeje iperereza ku byaha byo gusambanya umuntu utujuje imyaka y'ubukure. Hari n'imikino muri ibiganiro bewe na Felanga Kwaya.
Ibyo byose ni mu kanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abanze kubageza incamake y'andi makuru ingenzi avugwa ku isi, harabagezaho ari mu rugo. Robert.
Umukuru w'igisagara cha Mariupol mu bumanuko bwa Ukraine avuga yuko abantu ibihumbi bitanu bamaze kwicwa kuva Uburusiya butanguriye kugariza uwo muji haraciye hafi kwezi. Yavuze kandi yuko 90% vy'amazu yawo yononekaye, nayo 40% arasambuka. Ntibizwi neza ingene ivyo biharuro vyashitsweko. Abantu bashika ibihumbi 1,600 baba civile vyibazwe yuko bakigotewe mu bihomoka vy'uwo muji umaze igihutegwa ibisasu n'abarusiya mu buryo bw'urutavanako. Kare leta ya Ukraine yavuze yuko utwigoro two gukura abanyagihugu I Mariupol hamwe n'iyindi miji twadindiye kubera ubwoba bw'uko abarusiya bashobora kugaba igitero kumuhora ucishwamwo abo bantu. Ikinyamakuru cigenga gikomeye cyo mu Burusiya Novaya Gazeta kivuga yuko cahagaritse gutangaza kuri internet hamwe no gucapa ibinyamakuru gushika ibikorwa vya gisirikare z'u Burusiya muri Ukraine bihagaze. Icyo kinyamakuru cavuze yuko ibi vyatewe nuko cagabishijwe ubugira kabiri n'abajejwe kugenzura itangazamakuru. Novaya Gazeta rero kikaba cyari cyarahagaritse gutangaza amakuru y'intambara igihe hasohoka itegeko rigabisha abanyamakuru yuko utazokurikiza umurongo wa Moscou azocibwa mande canke afungwe. Umwanditsi mukuru wa Novaya Gazeta Dmitri Muratov yarahawe agashimwe Nobel kamahoro mu mwaka uheze. Hagataho ubushikiranganje bw'u Rusiya bugejwe ubutungane bwatangaje yuko igitangazamakuru cyo mu Budage Deutsche Welle ari umwansi ngo w'umunyamahanga w'umusumyi urusaku. Tukivuga ku Budage, Budage bwatangaje yuko ivyatangajwe mu binyamakuru vy'uko ngo buri mu kwiha uburyo bwo kwirinda ibisasu bya misile nk'ivyo Israel ikoresha ngo ari vyo. Ivyo rero vyavuzwe n'umushanseliye w'ico gihugu Olaf Scholz. Iyo rero hatewe igisasu ubwo buryo ngo nabwo buca burasikindi kigahura nacyo kikagisamburira mu kirere ataco kironona. Uyu numwe mu migambi ya leta y'Ubudage yo kuvugurura uburyo bwo kwivuna umwanzi. Ni inkuru ya Damien McGuinness Liberal nemushikirizwa na Sira yake muhawe nayo.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubudage Olaf Scholz yemeje ko igihugu ciwe gishaka kugura ikirwanisho gikomeye cyo kwikingira misile kimeze nk'ikoreshwa na Israel. Icyo gishobora gusambura irokete iyo yose irungitswe n'Uburusiya imbere yuko igwa mu Budage. Nkuko byandikwa n'ibimenyesha makuru byo muri ico gihugu, leta iriko irihweza ngene yogura ikigwanisho ca Israel citwa arawugatatu kandi ko ico kigwanisho gishobora no gukingira Polonye, Rumania n'ibihugu byo mu kigobe cha Baltic. Scholz yavuze ko ataco ashobora kwemeza imbere yuko hagira icemejwe. Ariko yongeye koko hari igituma gifadika co tuma hagurwa ico kigwanisho co kwikingira ibitero byo mu kirere kuko Burusiya bwiteguriye gukoresha inguvu mu kugwanira inyungu zabwo.
Aya namakuru ya BBC. Senere muri Kenya yagize abere abanyonzi ba taxi moto bagira bashika kuri 16 bagirizwe guhohotera bifatiye ku gitsina umugore aserukiye igihugu ku mugwa mukuru Nairobi. Ubushinjacyaha bwavuze yuko budafisi ibimenyetso bikwiye kugira bwerekane isano hagati yabo bagabo n'icaha cyakozwe. Uwavugwa ko yari kizigenza mu bakoze icyo cyaha we azoburanywa. Abakekwa bafashwe mu ntango za kuno kwezi nyuma yaho video yarabwe cyane yerekana abagabo bariko barahohotera uwo muserukizi mu igihugu ari mu muduga wiwe nyuma yaho bugururiye umwango wawo ku nguvu. Ivyo vyabaye vyateje imyiyerekano bituma umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta ategeka guhiga abanyonzi ba taxi moto bagirizwa kenshi kwiba no guhohotera abantu. Inama idasanzwe hagati ya Israheli n'Abarabu mu bugaragwa bwa Negev yitabiriwe kandi n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken yaheze hiyemejwe ko izogira ba kenshi. Abashikiranganji b'imigenderanire ba Emirat Arab Uni, Bahrain, Maroc na Misiri bari bitavye ivyo bihugu vyose bikaba bifitaniye na Israel amasezerano y'amahoro canke yo kumvikana. Ni inkuru ya Yolan Nell umunyamakuru wa BBC ari Yerusalemu mushikirizwa na Prime Nikumagenge.
Inama niyo ya mbere nkiyi ariko siyo ya nyuma byavuzwe n'umushikiranganji wa Israel ajeje imigenderanire ya Yair Lapid aca yongera ko ati uku gufashanya gushasha mu karere kuzotururuza kandi guca intege abansi rusangi b'ibihugu byayitabye na cyane cyane igihugu cya Iran n'abakiyoboka. Israel n'ibihugu bicuditse biratewe impungenge n'imigambi ya Iran na cyane cyane mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bya rutura byimirije gushika ku masezerano mashasha na Iran ku mugambi wayo wa nuclear. Amajambo yo gusozera iyo nama yashikirijwe na Blinken hamwe n'abategetsi b'Abarabu yagarutse kandi kukubaho kw'ibihugu bibiri nk'inyisho y'intambara hagati ya Israel na Palestina mu gihe abanyapalestina bidoga bavuga yuko urugamba rwabo rwashizwe ku ruhande. Abitavye iyo nama biyamirije kandi bose ukurasa kwaguyemwo abapolisi babiri mu ijoro ryakeye igitero kigera kabiri mu ndwi imwe muri Israel bivuga ko gifitanye isano n'iciyita Islamic State cyangwa Etat Islamique.
Abajejwe ubushikiranganji bugenzura inyifato y'abantu muri Afghanistan biriwe baragenzura ubwinjiriro bw'ibiro vya leta baraba ko abakozi bafise ubwanwa bukurikije amategeko kandi bambaye umwambaro wubahiriza ibisabwa n'idini rya Islamu. Ubushikiranganji bujejwe gukwirakwiza ubugororotsi hamwe no gukumira inyifato mbi bwaragabishije yuko abakozi ba leta bashobora kuzokwirukanwa nibananirwa gukurikiza ayo mategeko hamwe no gusenga mu masaha yabigenewe. Ibi byongereye ku yandi mategeko mashasha yashyizweho n'abatalibani mu ndwi ziheze. Amashuri yisumbuye y'abana b'abakobwa yarugawe mu ndwi iheze amaze gusa amasaha make yuguruwe ku nshuro ya mbere kuvaho abatalibani bafatiye ubutegetsi.
Urakoze Robert Patrick Masigaro kuri amakuru ya BBC. Ikaza ku makuru arambuye duhera muri Ukraine naho ibikorwa byo kugerageza gukura abasivile bagotewe mu bice byashegejwe cyane n'imirwano byahagaze. Minisiteri w'intebe wungirije akavuga ko nta nzira z'ibikorwa by'ubutabazi ziri bufungurwa uyu munsi. Ibi bivuzwe n'ubwo hakomeje kuzamuka ubwoba bushingiye ku basivile baheze mu mijyi yazengurutswe n'ingabo z'Uburusi. Bafite ibibazo by'ibura ry'ibiryo, nta mashanyarazi bafite, nta n'uburyo bwo gushyushya inzu cyangwa se amazi bafite. Inkuru ya Dani Abahat muragezweho na Victoria Nkunda.
Aya makuru araza gushegesha ikibazo cyari gisanzwe cyo gutabara aba bantu. Icyegera cya Minisitiri w'Intebe wa Ukraine Irina Vereshchuk yavuze ko iki cyemezo cyafashwe kubera umutekano. Avuga ko amakuru y'ubutasi yabagabishije ko ingabo z'Uburusiya zishobora kurasa imodoka zitwaye abo bantu. Umuyobozi w'umujyi wa Mariupol wasinzikaye kurusha iyindi yongeye kurega ingabo z'Uburusiya ko zitemerera amabisi ahungisha abantu kugera mu gace k'amajyepfo kari ku cyambu. Ariko iby'ingabo z'Uburusiya zabihakanye. Bwana Vadim Boychenko arifuza ko abaturage basigayeyo bose bagera ku 160,000 bajyanwa ahantu hari umutekano. Mariupol ni umwe mu mijyi igambiriwe gufatwa n'u Burusiya kuko bwifuza kugenzura umuhanda uva mu Burusiya ukageza muri Crimea aho busanzwe bwarigaruriye. Imijyi yo mu majyaruguru ya Chernihiv na Sumy nayo iri hafi kugotwa burundu.
Tugiye mu karere k'Ibiyagabigari mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko umukinnyi w'amafilime Jean Bosco Uwihoreye wamenyekanye cyane nka Ndimbati afungwa muri gereza mu gihe akomeje iperereza ku byaha aregwa byo gusambanya umuntu utujuje imyaka y'ubukure. Ndimbati wamenyekanye cyane kubera amakinamico y'uruhererekane azwi nka Papa Sava, ashinjwa gusambanya no gutera inda umwana w'imyaka 17. Aregwa kandi n'icyaha cyo kunywesha inzoga umwana utarageza imyaka y'ubukure. Bwana Wihoreye we yemera ko yaryamanye n'uwo mukobwa ariko agahakana ko yamunywesheje inzoga kandi ko ngo yari afite imyaka y'ubukure. Nkuru irambuye twategurira n'umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa.
Icyemezo cyasomeye mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bari baje ni abantu bazwi cyane muri sinema nyarwanda, barimo abakinanaga na Jean Bosco Uyihoreye wamenyekanye cyane ku izina ry'ubukinnyi bya Ndimbati. Uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko kimwe n'abamwunganira mu mategeko, atangaza icyemezo yitegeka ko Ndimbati afungirwa muri gereza ya Nyarugenge. Umucamanza yavuze ko hari ibimenyetso bikomeye bituma uregwa akekwaho gusambanya umwana utaragera ku myaka y'ubukure. Yibanze ku ifishi y'ikingiza ryakozwe nyuma yaho uyu mukobwa abyariye abana b'impanga, ngo ikabigaragaza ko yari afite imyaka 17. Mu mategeko imyaka ikaba itamwemerera kuba yakora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu ku bwumvikane. Umucamanza kandi ngo yishingikirije imvugo z'umutangabuhamya ndetse n'iz'umukobwa wasambanyijwe. Umucamanza yavuze ko ibipimo bigaragaza isano cyangwa DNA byakozwe nabyo ngo byerekanye ko abana uyu mukobwa yabyaye nyuma gusambanywa ari aba Uwihoreye Jean Bosco. Nyuma y'itangazwa ry'icyemezo, umunyamategeko Irene Bayisenge umwe mu bunganira Ndimbati yavuze ko batishimiye uyu mwanzuro kandi ko agomba kujurira. Ubushinjacyaha bwareze Jean Bosco Uwihoreye gusambanya mu mpera z'umwaka wa 2019 umwana wari ufite imyaka 17. Uyu mukobwa avuga ko uregwa yamusambanyije yatakaje ubwenge kuko yari yamunywesheje inzoga. Ndimbati yemera ko aryamanye n'uyu mukobwa ariko igihe ndetse n'uko byagenze ntabihuze n'ubushinjacyaha. Ndimbati avuga ko yaryamanye n'uyu mukobwa mu mwaka wa 2020 aho kuba mu 2019 nk'uko bivuga n'ubushinjacyaha. Ubwo yagezwaga bwa mbere imbere y'umucamanza ku itariki ya 23 z'uku kwezi, Ndimbati yari yasabaye gufungurwa agakurikiranwa ari hanze. Abarimo umugore we ndetse bemeye kumwishingira mu gihe yakwemererwa gukurikiranwa adafunze. Uwihoreye Jean Bosco cyangwa Ndimbati yari icyamamare muri sinema y'u Rwanda. Uyu mugabo w'imyaka 51 usanzwe afite umugore n'abana ni umwe mu bakinnyi bakundwaga cyane. Ifungwa rye ryazamuye amarangamutima y'abatari bakeya, bamwe bavuga ko yagambaniwe n'abamufitiye ishyari ariko abandi bagasaba ko yahanwa byihanukiriye kubera icyo cyaha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, I Kigali.
Inkuru itugejeje ku isaha 11 zirenzeho iminota 42 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 11:43. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kiswahili FM muri Uganda ndetse no kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho no kuri BBC Gahuza .com. Ndi President Njuba, mu kanya turakomeza ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane.
BBC Gahuza Miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
Tujye mu Burundi, ahashize amezi atari make havugwa ibura ry'ibitabo by'inzira cyangwa se passport mu ndimi z'amahanga, aho nababisabye mu kwezi kwa cumi ku mwaka ushize wa 2021 na n'ubu batarabibona. Uyu munsi umuyobozi rero w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu PAF, Maurice Mbonimpa, yahaye ikiganiro abanyamakuru kuri icyo kibazo. Bwana Mbonimpa yavuze ko izo mbogamizi zose ubu ngo zarangiye, ubu abantu bagiye kujya bahabwa izo mpapuro z'inzira bidatinze. Mugenzi wacu Siriya Kamuhawe nayo ukorera mu biro bya BBC Nairobi yakurikiranye icyo kiganiro, navuganye nabo mu kanya, mbanza kumubaza ibyo bibazo uko byari bimeze.
warongoye ikigo pafu kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ari no kitanga impapuro z'inzira Maurice Mbonimpa yavuze yuko ikibazo cyatoye inyishu kuko yeretse abenshi makuru ibyuma bishasha avuga yuko kimwe gishobora gukora passport igihumbi ku munsi mbere yagira kandi avuga yuko mu minsi 3 iri imbere nk'abatse ama passport guhera mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze bashobora kuzironzwa
no kuvuga ngo hari abantu baramaze igihe kingara gutyo baratse passport batarazibona
araze amezi menshi cyane gose abantu baze bakarondera passport ari akarehera umwanya muremure cyane batazironse batazi n'igihe bazona zironse byageze ingaruka cyane ku bantu baje hirya no hino mu bindi bihugu aho umuntu yovuga nk'abanyeshuri bari baronse nk'amashuri mu bindi bihugu usanga batashoboye kugenda kubera ababuze aba passport umuntu yovuga nk'abashaka kuja kwivuza usanga batashoboye kugenda ariko naho iyo pafu nyine bavuga yuko bagerageza uko bashobe ngo bahe ababikeneye cyane gusumba abandi nihabuze abagwa mu mporero
kubijyanye n'amakuru yavugwaga ko ikigo pafe gishinzwe gutanga nizo passport nyine ngo cyamunzwe na ruswa ndetse ko hari n'abatanga ubwishyu ariko ntibabone izo mpapuro z'inzira aricyo yakivuzeho
ibyo kuva habonetse ico kibazo harabonetse abantu basaba amahera abantu kugira ngo baze kubafashe baronke izo passport we yabuze yuko abo arababeshi arabangushi ko pafataga turere gisaba ko ibiciro bya passport bizwi ko rero umuntu iyo ari nzaza gusaba passport ahubwo abahimiriza ko wenyene ateza kuza kuyitora kugira ngo hagire umuhenda ngo zaneyo mahanzu za kuyikronderera kandi muri pafatari atani mafaranga babaca arenze kuyategekanijwe n'amategeko
Siriak muhawane yo mu biro bya BBC i Nairobi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abasivile barerwa mu bihumbi bahungiye muri Uganda nyuma y'ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za M23 abategetsi mu ntara kivuye amajyaruguru bavuze ko abarwanyi ba M23 bateye imirenge ya Chanzu na Runyonyi mu gicuku cy'ijoro ryakeye biravuga ko n'ibirindiro by'ingabo za Kongo nabyo byatewe abatangabuhamya baravuga ko hari imirwano hagati y'ingabo za guverinoma n'inyeshyamba twashatse kumenya uko ibintu byimfashe mvugana na Jean-Claude Bambanze n'umuyobozi w'ungi w'umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwa muntu societe civile force vive ukorera irucuru muri kivuye amajyaruguru
handu turi bitagwemeze neza ndagwemeze neza kuko kuhera mu gitondo hafi saa 9 za nijoro umutwe wa M23 wagabye ibitero ku basirikare ba FRDC ahantu bita Runyoni n'ahantu bita Chanzu byateye abantu abaturage benshi guhunga benshi bahungiye za Uganda hari benshi ari guhungira gucuro muri centre bahunga iyo mirwano aho ngaho za Runyoni na Chanzu
none barimo barafashwa iki babayeho guta ubu ngubu
bameze nabi ku ntamba shimi n'imwe yari yabageraho na none kuko inayi iwacu ubu ngubu imvura nyinshi cyane abantu turi kubura niba bararara hehe kubera imvura kunimeze bahunze nta kintu bafite nda biryo nda nta mazi ibintu bimeze nabi cyane buriya turi kureba ko hatagize imfashanyo yaza vuba vuba iminsi iri hari imbere ibintu bigiye kuzamba cyane badushobora kubasiga n'ubuzima
mwaba muzi uko bangana abo bahunze bavuye mu byabo
ubu ngubu ndagutoka mu mubare nyakuri kuko ubarura niho byatangiye tutangiye twashize abantu nyine kureba kubarura bari ntabwo yari yamenyekana ariko urebye ukuntu abantu bamaze ibihumbi byinshi by'abantu abambutse iriya mirenge yose ya Chanzu ya Runyoni ya Gisiza za Bunagana hose iyo miyo ni abantu benshi cyane bahunze ku buryo imibare ntukashobora kurenga ziti n'ibihumbi bitanu bahunze ibihumbi bitanu bashobora kuba bahunze
mu kanya waruvuze ko ari umutwe wa M23 wateye ingabo za FRDC ni ukuvuga ngo harimo imirwano iracyakomeje ubu ngubu cyangwa se ingabo z'igihugu zashoboye guhashya uwo mutwe w'abarwanyi bimeze gute
kugeza ubu ngubu imirwano iracyahari izo nyishamo za pengo nari maze kuvuga zifata iyo misozi ya Runyoni na Chanzu abasakari bari basubiye inyuma gakeya ubu ngubu noneho naho barazamutse n'ibikoresho byinshi ubu imirwano irambitse ingabo zishaka kureba ko zahabakura none zikangira kubafata byose byahagaze abantu mashuri ntabwo yafundagwe ku bantu bose bari guhunga nta soko nta shuri naki urebye neza kuko abantu bari kwirukanga kuko na muri aka kanya hari na bombe imaze kugwa hariya munsi siro bita aceya hariya muri cengerero ikaba imaze kwica n'umudamu umwe kandi amaze guhatakazwa ubuzima urumva ko none ahantu bari kuraswa amabombe nta kintu cyakorwa akazi kose kahagaze abantu bari mu bushwiragira bari kwiruka batazi bajya batazi ukuntu ko bari bubeho
None ubu murifuza iki rero murasaba iki?
Icyo rusaba na umutekano na mahoro. Turasaba guverinoma ko yakora kubishoboka kose kandi gatire kibazo cya M23. Urabona ko biranyisha amazima zari iminsi myinshi cyane, guverinoma ishobora gushaka uko bishoboye kose kugira ngo noneho bahashe bakure hari abantu bariko batekana kuko ni iminsi myinshi bakora batera buri gihe batuma abantu bahunga, guverinoma ariko mukora ku buryo bishoboka byose kugira ngo noneho birabirirwe bikurangira. Ariko na none noneho ikareba na guverinoma zimbande u Rwanda na Uganda yira abantu baba batuye yo yobaturuka bakavugana nabo bakavaza ni hari iki cyakurwa kugira ngo bari abantu noneho bikongera kuzambaguza umutekano wa Kongo.
Jean-Claude Bambanze, twagerageje gushaka igisirikare cya Kongo cyangwa abategetsi baho muri Kivu ya Majyaruguru ariko ntitwashoboye kubabona. Twanagerageje kandi no gushaka abo mu mutwe wa M23 nabo ntabwo biradukundira kuvugana nabo.
BBC Gahuza Miryango Ibukavu ni kuri FM 102 n'ibice 2.
Ubuno naho rero ntumwanya w'ikiganiro ntawo katarondererwa mwategurwe kandi mugezweho na Siri yake muhawe nayo.
Umviriza ikiganiro ntawo katarondererwa.
Ndabaramukije nongera ndabani ikaze mu kiganiro ntaho katarondererwa. Naho katarondererwa kuyu munsi tuyaga na David nta makuriro yashinze ishyirahamwe ryo kubaka BMBC Building and Mark Business Company uburifise umutahe w'amamiliyadi y'amafaranga y'amarundi yatanguje gusa 50,000 yo kujyandikisha. Inzira yari ndende. Ampa yakorera ku mashantiye ngo niyo yakoresha mu kwirihira kwishure.
Naraba ku mashure nkacanza gukora igifundi mundi mwaka muri vacances nkagira kwa kundi nyene mpejeje amashure ahana kuri stage barampaye akazi ka mezi 3 mu 2011 umba karakazi kibiraka.
Dusubira inyuma gato rero umuntu yovuga ko imyaka wamaze wiga mu mashuri yisumbuye wayize wirihira mu mahera uvuye ukuye mu kiyede n'igifundi.
Ego ni ikiyede n'igifundi jewe navuga nti ibyo kwiga umwuga umuntu atawukunda adashaka kuwukora n'ubumengani n'ubwiyorobetsi. Rero nashaje muri vacances kubikora naratigita cyane kugira ngo ndabikondora nk'umuntu anyemere na nkiri muto kunshira amahandi ya fundi kugira ngo ibyo bintu niga numve ko nyine no kuzikurira no bihagararira.
Aho wari ufite nk'imyaka ingahe?
18, 19.
Urabandanije uraronka aho wimenyerereza imuyinga byagenze gute?
Narize ukuriye kwita ba public igitega ndaronka diplome nabo wa mbere mu ishure kwera iyo myaka namaze ku mashanti narabonye ingorane zaba zitumwa n'abantu hanini bazeje amashanti ndavuga nti jewe rero ndafite projet iyo projet mugabo byari kungora gucanshika ndayitanguza n'umukabwiye n'abantu kwera baraje myaka yabatavyemera ndabona nti naho ufise ubwenge sinzi si ahigeze numva bavuga ibintu bya internet ndavuga nti reka ndondera hare hagasibere nje gusaba ga stage niho rena cangenda ahantu hari sibere ngahe Bujumbura ahise mukuru wanje bagahe Bujumbura nabako ndabasaba nti jewe nzera tona ngaha nige gukoresha ordinateur na internet nimashaka muze muntu mibindi mushaka kumemba mugabo ndumva ko mfise ikintu nakwije mu mutwe baranyemerera hanyuma ndayikora mvuye ngaho bacha hamagara ku hotel kwa navuga icongereza ico gihe cyo ndakora kuri reception cyane mu hotel maze ko shaka ko nashaka ona asoma kuntu ibyo kwa kabigenda bitabuta urusoma kwishuri kabibona canda tegura umugambi mu mutwe no ku papuro nyene tutubruyo hanyuma ndaje kwandikisha ishyirahamwe BMBC nagenda n'amaguru na nkiva gushingisha iyo shyirahamwe BMBC kujyandikisha amategeko naciye ntangura ndi ngaho nyene kurese aya ndetse nk'akanya ngoma ntahe kasha ntago ndandika amarticle ibiganiro shyira kuri Facebook bibwira abarundi ukuntu inzu yubakwa iyo umuntu ahera niyo ahereza. Hanyuma rero mbonye abarundi bakora bikunda basoma ibyo arandika bikene ko nzafise umwanya reka rero sezere ku kazi nze kubaka neza rino shyirahamwe ryanje.
Uwo rero mugambi rero wari uwo kububakira abantu amazu.
Ego rihangira ishyirahamwe rikora ibi bintu abantu bo mu kibano muri karitsiye bakeneye. Abantu bose twabana mu rupangu 3 baca baramakazi. Ikintu cya mbere naguze ntaragura ngira ngo n'ikirato yari ordinateur kwishure twakoresha bijya bita marotring byari nk'iterambere mbuze nayiguze 220,000 ibihumbi. Hanyuma rero ntabwo arakora ibintu abantu benshi barabishima kubera nari nkiri muto cyane nkabanguka.
Ubu ugeranjeho wavuye ico gihe nubaho ugeze ufise nk'umutaho wungana gute?
ubu turafise abakozi nk'amajana nk'abiri akora ku mashantiye nka 10 na bangahe bakuru bakuru by'abita staff babahigwa NSS ba bavuzwa okay turafise aho dukorera hari desa no vuga heza nyene mutahe urumva tugeze mu mamire ari menshi ku mwaka
abakiri bato uyu munsi usanga basuzugura akazi nk'amwe nako uwabwira iki muko bahanura
nibaje kurubuga bakore hanyuma iyo umuntu abikoze imyaka 5 imyaka 10 icari ukwisumamwo gihinduka isosiyete itumye imiryango myinshi baho
bareke gusuzugura akazi
ego bareke gusuzugura akazi hariho nabantu twize nk'umwuga umwe mugabo abonye inivo cyangwa umwiko yiruka arashaka gucafura abo bantu bose bari bariko banyenye bari imbiri cyobo
ikiganiro ntaho katarondererwa cy'uyu munsi kigaruke ngaha na utaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo
icyo cyari kiganiro ntaho katarondererwa
aho katarondererwa rero urakoze Siriake muhawe nayo reka ijambo none ndi he Jean Claude mwambutsa mu kiganiro cy'imikino
imikino kuri BBC Gahuza miryango
mwiribereza nshuti mudukurikiye kaze muri kiganiro cyacu duhereye mu mukino wa basketball ishyirahamwe ry'umukino wa basketball ku mugabane wa Afrika rimaze kwemeza ko umujyi wa Kigali uzakira imikino y'amajonjora y'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha hashakishwa ibihugu bizahagararira uyu mugabane iyi mikino iteganyijwe mu kwezi kwa karindwi hagati y'itariki ya mbere n'iya gatatu ikazitabirwa n'ibihugu munani biri mu matsinda abiri ibihugu bitanu bya Afrika bya mbere nibyo bizahagararira uyu mugabane mu gikombe cy'isi muri basketball kandi ku munsi wa 9 wa shampiyona ikipe ya Patriots yatunguye reg yahabwaga amahirwe itsinda ku manota 70 kuri 63 ikipe ya reg yahabwaga amahirwe menshi kuko iherutse kwitwara neza mu majonjora y'irushanwa rya Basketball Africa League riherutse kubera i Dakar ikipe ya reg ndetse yanabonye itike yo kuzahatana mu mikino ya nyuma izabera i Kigali mu yindi mikino UGB yigirije nkana kuri kaminuza y'u Rwanda hitsinda amanota 151-53 Tigers yatsinze IBRC Musanze amanota 77 kuri 59 na Rusizi itsinda Trans Plus amanota 50-43 mu mupira w'amaguru umutoza w'agateganyo wa Ghana Otto Addo avuga ko Nigeria idafite amahirwe menshi kubarusha yo kubona itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizakirwa n'igihugu cya Qatar ni mu gihe amakipe yombi agomba guhura kuri wa kabiri mu mukino wa kamarampaka uzemeza igihugu gikomeza ku mukino ubanza wabaye mu cyumweru gishize Nigeria na Ghana banganyirije ikumasi ubusa ku busa Maroc nayo ifite amahirwe ko yashoboye kunganyiriza muri Congo Kinshasa igitego kimwe ku busa ubwo twavugaga igikombe cy'isi igihugu cya Canada cyanditse amateka cyari kimaze imyaka 36 gitegereje ibi yabigezeho ishoboye gutsinda Jamaica ibitego 4 ku busa Canada yahise ibona itike y'igikombe cy'isi kizakinirwa mu gihugu cya Qatar ikipe ya Barcelona yo ikomeje kwibuka cyane ngo yamaze kumvikana n'umunyabrazil Rafinha ukinira ikipe ya Leeds Rafinha ngo yanze kongera amasezerano muri ikipe ya Leeds idahagaze neza muri shampiyona hagataho Barcelona nayo irashaka kurekura umubare munini w'abakinnyi kugira ngo bahe umwanya abashya bari kwinjira mu mukino wa tennis dusorejeho umwongereza Cameron Nuri yageze muri kimwe cy'umunani y'ikirushanwa rya Miami Open yageze aha ashoboye gutsinda mu Fransa Hugo Gaston 7-2 ku busa turabashimye inshuti mwakumwe natwe ikiganiro cyacu natugisoreje mu gijoro ryiza genda Jean Claude mwambutsa
Urakoze Jean Claude mwambutsa nkunganire gato cyane ahantu tezwe ukavuga ko Maroc yanganyije kimwe ku busa na Republika Demokarasi ya Kongo ariko yanganyije kimwe kuri kimwe umva ibyo tuguhishe mu kigano mico urunana yejo
mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
utikipete Sigaho nasuzugura sha?
Oya.
Narimubwiye nyine ko ari ku mugeza hari iwanyu.
Inde
mutese.
Uramenye uramenye. Niba mutware bamujyana iwanyu. Umva sha. Iwabo uyu muhungu nuhazi.
Uravuga ko aruronesha se?
Yeah.
Ndahazi.
Ni mubari wa mu mujyana.
Okay.
Oya Felicia.
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Murakoze bagenzi bacu bumwikira mikico urunana muzabumva ejo ro birambuye ku munsi wejo wa kabiri angane naho turimo kurangiriza ibiganiro byacu byo kuri uyu munsi gusa nkubwire ko abaturage babarirwa mu bihumbi mu mirenge ya Chanzu na Runyonyi muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bahungiye muri Uganda abandi bagahungira mu yindi mihana nyuma y'ibitero by'umutwe w'inyeshyamba za M23 aya makuru utabashije kuyumva ushobora kongera kuyumva kuri bibisigahuza.com cyangwa kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho jya kuri bibisigahuza.com twafashijwe na Dominic Delagi kugira amajwi kugira bameze neza byari bibona filenga kwa ndipo danse nyumva